akasema wale maskini ama kusema shuke tunyane kwa mkono.
Asante sana mheshimiwa.